Ndabaramukije mwese abanywanyi bacu mwa muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turi ko turabashikiriza zango kaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nizereko aho muri irya nino atandukanye mumeze neza kandi mwafyonze kuri sabone nimutarayifyonda ko karona karyo keza ko kugira ufyonde ko igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro vyacu muraje muba mu ba mbere bashikirwa navyo. N'umwanya w'amakuru ariko aravugwa cane amakuru aribuze kugaruka ku ngingo zitandukanye. Turaza kugaruka ku ngingo zirabana na politike, turabe ku ngingo irabana n'umutekano ndetse n'izindi nkuru zose ziriko ziravurwa irya nino. Amwe mu makuru turibuze kugaruka ko turaza kugaruka ku nkuru y'umubabaro ivuye i Bujumbura muri Kanyosha, hatowe ikiziga cy'umuntu akomeye abamwishe ndetse n'ivyinyegeje nyuma y'urupfu rwiwe. Vyose turaza kubimenya muri ano makuru yacu. Mu zindi nkuru ziriko ziravugwa cane irya nino yoba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no mubimenyesha makuru bitandukanye n'ubumwe bwa Afurika bwasozereye igikorwa cy'abarorerezi mu vy'agateka kazi na muntu ndetse n'abahinga mu vya gisirikare mu Burundi. Turaza kugaruka ku itangazo ryasohowe n'ubumwe bwa Afurika ndetse n'ico abategetsi b'u Burundi bavuga kuri iryo tangazo. Mu zindi nkuru ziriko ziravugwa cane tugiye mu birabana n'imigambwe, hariko haravurwa umwuka utari mwiza. Izindi ndyane zirabandanya gushika mu mugambwe wa Rwagasore, uyo n'umugambwe uprona w'abadasigana. Turaza kubigarukamo muri ano makuru mwido nido. Ico utegerezwa gukora conyene ni ugufyonda kuri sabone kugira turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi. Amakuru yose kumwe n'ayandi nakubwiye mu mfunyapfunyo uribuze gukurikira mu ido nido. Abanywanyi bacu muri Gamburu ndabaha ikaze, nanabipfuriza ibihe byiza. Umunywanyi wacu ushobora kuba uri kwaratwumviriza uri mu bihugu by'ababanyi, igihugu cyacu cyose uherereyemo ngaha ku mugabane wa Afurika, mwese ndabaha ikaze nibagiye. Abanywanyi bacu mudukurikira muri irya nino ku migabane ya Buraya, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hose hatandukanye, wo buri ndaguhaye ikaze cyane muri ano makuru. Nizereko rero wafyunze kuri sabone n'amakuru aba ariko aravugwa cyane, makuru utazokwigera uronka ahandi, amakuru dutorezwa n'umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino. Ayo makuru barayatohoza neza bakayaturungikira na jewe nkayatunganya gushikiriza ido nido. Imbere yuko turaba izindi nkuru ziriko ziravugwa cane, ngira tubanze dutangurire kuri ino nkuru izindutse idushikira. Ni nkuru ibabaje, ni nkuru itari nziza, amakuru adushikira kano kanya avyemeza. Mu makuru dufise, nkuko vyatangajwe na Radio Kiritire yaje gutangaza yuko itewe umubabaro, yakiranye umubabaro urupfu giturumbuka bw'umwe mu bakozi bayo yitwa Celestin Ngengurutse. Ubwo rupfu rukaba rwamenyekanye kuri uno wa gatandatu igenekerezo ry'umunani Rusama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Makuru kandi yatangajwe nuko ikiziga ciwe catowe aho yari asanzwe aba muri zone Kanyosha ho mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru rero atangazwa n'ino Radio Kiritire amenyesha yuko ngo iriko iratohoza icahitanye umukozi wayo, ariko ikaba ibaye irahoza umuryango wabuze co kimwe n'abahora bakorana n'umuhisi. Ese uyo muhisi yoba yazize iki? Ni bande babinyegeje inyuma y'ubwo rupfu rwiwe? Ico kiziga ciwe catowe muri Kanyosha aho yari asanzwe aba, birazwi ko hamaze iminsi hibonekeza ibirabana n'abantu batoba ibiziga barimo cane cane abantu babarwizatunga ndetse n'abandi. Bivurwa yuko ngo batoga ibiziga mu buryo budasigutse, ivyo bikaba bimaze kuba ndanse ngaha mu Burundi, abatari bake bakabona yuko ngo ivyo biterwa nuko hakiriho ikibazo cyo kudahana ndetse n'abakora bene ayo mabi ntibarondegwe n'inzego zibijejwe. Aho bimwe bivurwa yuko ngo rero abo babari muri ibyo bikorwa abari abantu b'ibihanganye ndetse bafitaniye uko bakorana n'abari mu nzego z'iperereza. Gusa ayo makuru aravurwa ariko akaba atavyemezo afitiwe. birabana rero n'ibiziga bibandanya gutoba ujya nino, ibyo bikaba bimaze kwimonogoza ngaha mu Burundi, ariko abatari bake bakavuga yuko biterwa n'uko hakiri ikibazo cyo kudahana ndetse no kutarondera abo bakoze mwene ibyo byaha. Mu makuru yacu ataha rero turaza kugaruka ku birabana n'urwo rupfu rwa Celestin Ngengurutse yahoze ari umukozi wa Radio Kiritire. Makuru yacu rero turaza kugaruka ku yandi matohoza yoba yakozwe inyuma y'ivyo bihejeje gutangazwa, nkuko twama tubikora igihe twaronse amakuru ngene nk'aya akeneye gukogwa ko amatohoza. Imbere yuko tubandanya n'inkuru ziriko ziravurwa mu mugambwe w'abadasigana na Prona, ariko haravugwamo impari ndetse n'abategetsi bamwe bamwe muri uyo mugambwe bakaba batanguye gusubira namwo. Reka tubanze turabe kuri no nkuru iriko iravurwa aho ubumwe bwa Afrika bwasozereye igikogwa c'abarorerezi ku vyagateka kazi na muntu n'abahinga mu vya gisirikare mu Burundi. Iyo ngingo ikaba yamenyeshejwe mu itangazo ryasohowe n'iryo shirahamwe rya mbere rikomeye muri Afurika haheze inama igira 1993 y'umurwi ujejwe amahoro n'umutekano kuwa 27 ndamukiza. Yerekeye kandi abarorerezi mu bijanye n'agateka kazi na muntu hamwe n'abahinga b'abasoda b'ubumwe bwa Afurika. Iyo nama ikaba yasohoye itangazo nyuma y'iyo nama nyine bumwe bwa Afurika ivuga ibintu byinshi byiza byashitswe ko mu gihe u Burundi bwari mu ngorane. Inama rero ijejwe umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ikaba yahagaritse igikorwa c'abarorerezi b'iryo shyirahamwe mu bijanye n'agateka kazi na muntu co kimwe n'abahinga mu vy'igisoda mu Burundi. Bizoba rero igenekerezo rya 31 Rusama. Uburundi burashima iyo ngingo. Mu makuru dufise nuko iyo ngingo yemejwe n'inama ijejwe amahoro n'umutekano bumwe bwa Afurika kuwa 27 ndamukiza, aribwo ivyo vyemejwe mu itangazo ryasohotse inyuma y'iyo nama. Iyo nama iheze nyene ubumwe bwa Afurika burashima ukuntu ibintu vyagiye birifata inzira nzira mu Burundi. Niyo Afrikene ikaba ishima ukuntu habaye intambwe ngo zishimishije mu bijanye na politike n'umutekano mu Burundi kuva habaye ingorane mu mwaka 2015, kandi ikaba ishimira leta na cancane abarongozi n'abarundi bose kubera ngo itunganywa y'amatora yagenze neza kuwa 20 Rusama umwaka 2020, kandi hakajaho leta nshasha. Kuri ino ngingo ariko twibutsa ko ikinyamakuru muri Belgique caherutse gusohora inkuru ishira habona byakozwe n'abashakashatsi nga mu Burundi bavuga yuko ngo amatora yo mwaka 2020 kwigenekerezo cya 20 Rusama yabayemwo ibihushane, ndetse bikavugwa yuko ngo habayemwo ubusuma bwashikanye umukuru w'igihugu ku butegetsi. Gusa abantu bamwe n'abandi bakavuga yuko ngo ivyo atavyemezo bifise, mu gihe abo bahinga bo bubayerekanye ivyemezo no kwingene amajwi yaharugwa. Gusa abatari bake bakabona ko ivyo ari ibivurwa ariko atavyemezo, n'amakuru aba ariko aravugwa cyane. Tubandanije kubijanye n'ivyo ryo tangazo rya sohowe n'ubumwe bwa Afurika ribanje kuvuga ukuntu ibijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanyi co kimwe n'ubumwe bwa Buraya nabo bafashanya hamwe ndetse n'igikorwa c'abarereretsi baryo mu vyagateka kazi na muntu hamwe n'abahinga mu vya gisirikare barungitswe mu Burundi kuva mu mwaka 2017 cagenze neza kubw'ivyo ngiryo shirahamwe rya Afurika mbere yafashe iyo ngingo y'ukurangiza igikorwa ryari ryarashinze abo bahinga. Iryo shirahamwe rikaba risaba amakungu yose yafatiye ibihano u Burundi ngakaba atarabihagarika kunyarutsa byo kubukura ko ibyo bihano ndetse n'izindi ngingo zose zisa n'ibihano zafatiwe u Burundi kubihagarika kugira ngo haboneke icuka kiza n'iterambere rirama mu by'ubutunzi n'imibano. Iryo shyirahamwe kandi riramenyesha ko biciye ku kigo cyo gusanura n'iterambere rikenerwa inyuma y'indyane gufasha u Burundi mu bikenewe byose yisunzwe ibyihutirwa mu butunzi ndetse n'imibano kugira ngo bisanurwe gutyo haboneke iterambere ry'inyuma y'indyane asimbatazwe amahoro mu Burundi. Mugabo rero hakaba hategerezwa gushigwa ko umugwi wo gusuzuma ico uyo mugwi w'abarorerezi mu vyagateka kazi na muntu nabo bahinga mu vya gisirikare bishira mu Afrika bashitse ko mu Burundi kugira ngo bakurikirwa n'inyifato n'ikizokogwa mu gihe cyose hazoba hakenewe ibikorwa nk'ivyo mu bindi bice vy'uyo mugabane, kandi ngo hategerezwa gushigwaho igitabo kigenga ingene ubutumwa bw'ubumwe bwa Afrika bugenda. Inyuma y'iryo tangazo, leta y'u Burundi ntiyatevye kugira ico ivuze ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire no gufashanya akaba yakengurutse cane kubw'iyo nama ijejwe amahoro n'umutekano muri Afrika kuri iyo ngingo yafashe nk'uko vyabonetse bitangazwa. Tandukire tugaruke inkuru zirabana n'imigambwe, ariko haravurwa indyane zibandanya gushika mu mugambwe wa Rwagasore. Abanywanyi b'umugambwe w'abadasigana uprona bariyamiriza inzego z'uyo mugambwe zihari ubu ngo zidakurikije amategeko, kuko ikiringo c'izo nzego carangiye mu mwaka 2019. Abari hejuru yabo banywanyi bariko biyamirizwa cane biyamiriza izo nzego z'umugambwe haza ambasaderi Histoire Mbayahaga, hakazamo Anset Niyonkuru ndetse na Gasto Sindimwo yigeze kuba icegera c'umukuru w'igihugu. Mu makuru dufise nk'uko bimenyeshwa na Histoire Mbayahaga, umwe mwabo badasigana asaba ko ngo hotogwe izindi nzego z'umugambwe ibibazo biri mu mugambwe wabo bizotorerwa inyishu mu biganiro ndetse no gushiraho inzego nshasha zumvikanyweho na bose. Inyuma y'inama y'abarongo y'umugambwe mu ntara, uburongozi bw'umugambwe bwari bwashikirije kuri uno wa gatanu ko ngo bigiye gusuzuma ingingo zofatwa zafuzo fatigwa badasigana Gaston Sindimwo, Histoire Mbayahaga ndetse na Anset Niyonkuru. Umugambwe wa Rwagasore bamwe mu bawukuriye bari bitwaye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ubwo nabwo bukaba bwavuye buhagarika amakoraniro y'uwo mugambwe ku rwego rw'amakomine kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane guheze. Umushikiranganji rero ubwo bushikiranganji bukaba bwasiguye ko ngo igitunganywa ry'ayo makoraniro ryahonyanze amategeko agenga uyo mugambwe nk'uko mwari mwagiye mu bikurikira mu makuru yacu twagiye tubashikiriza. Ngaho rero bamwe mu makuru yaragezweho cane yavugwaga cane mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndagwibutse ko kugira urajubana natwe mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ico utegerezwa gukora no gufyonda kuri sabone muze turonsa amakuru n'ibiganiro kama mu bambere bashikirwa navyo. Ibihe vyiza kuri mwese, n'ivyo ndabipfurije mu kanya n'ayandi makuru yose ariko aravugwa araza kugushikira idonido igihe cose wafyonze kuri sabone. Ibihe vyiza kuri mwese, bye bye.